Light TV.
Shalom.
Yes, I see you.
Hey,
Turak.
Amahoro Yimana.
Namahoro, Namahoro.
Ego. Murao. Kivazo.
Kivazo. Pasta. Kivazo to fish. Kivazo to fish.
And Kivazo. I'm getting down. And down. 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 Down.
Down. Down. Down. Down. Down.
Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Ndamukwirihumba majano munani urumva nari nabuze n'ibihumbi 50
nari gutumeza kunwa sindanguha
mana ya kibazo
eh
oya ico sikibazo
ndamusa kuko je narabukoye n'amafaranga na depaje
kwajina nayo
eh ne pasta kome ngura tangaye vuza mpe se bintu ku muntu wakoye kuko hasike
umukirisu nkawo
umukirisu umubwire pasta
none umukirisu umukirisu nta mubiragira
You are so one of my higway. Hey, so many amen.
Amen.
Hi, go.
Hi, go. We hang on another take. No, come back to you hang on it
up. Amen. You was a move of the
judge. I want to work on my Zakushkaramoons. I call on a go shop.
Many now. Koyabo. Koyabo.
Hey.
What do you pass? Shasta Kupugango.
Many a Koyabo koi.
Umviriza pasta reka kuvuga byinshi. Jewe nimbuti yuko utambira utanyoroheza ngwambe je mbira nigire ndamuhere
jewe ko rero
nubuke ni ndabuhe.
Hako muntu kisha n'urusengero rwacu.
Ubuke ni burasiba.
Hako muntu kisha n'urusengero rwacu.
Ndasiba ntaguha.
Murabona hari hasigaye. Murabona hari hasigaye.
Imisi 3. Uwo muzi
kugira ubugeni.
Jesse ntawo
hasigaye gito.
Sazwe baramubwira.
Kabasi. Hako muntu kisha urusengero. Kandi mugira nibibazo.
Yes agira neza.
Semeni amen.
Amen.
Ukanda maherezo n'atanu.
Eh.
Basi muzagenda mwifashisha. Semeni amen.
Yesu.
Eh. Seri mwifashisha.
Wabanye pastor.
Eh. Muzaje mwifashisha.
Na wewe. Na wewe nende kwize pastor ibi.
Uko musuzukuru mukwatse kuyimana.
Yesu.
Uko musuzukuru mukwatse kuyimana.
Let me see the Jew.
Oh.
Pastor Evie.